aho twaciye mu masoko ari mu gisagara cha Bujumbura twasanze abadandaza batari bake basuye ku mirimo ni mu gihe ejo haheze bari bahagaritse barugara ibibanza by'idandarizo bivuye ku ngingo yafashwe na Obere hamwe na Meri ya Bujumbura yo kuduza amafaranga bahora bariha ku kwezi bakavuga ko bitavye akamo k'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano
twebwe ikintu cyahindutse nuko twatewe akamo k'umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano aho yategetse ikigo cya Obere nishira hamwe ya Meri ya Bujumbura hamwe n'abaduserukira ngaha mu isoko kugira ngo bicare ibico kibazo kugira ngo barabe ingene bashobora gukorora ibiciro iryo jambo yashikirije mu mushikira ngangi twebwe ryakeri turemesha cyane cyane ko twari tubonye neza yuko inzego zishoboye kumenya ingorane ziri ngaha kuko ubundi nta muntu yarazizi
abo badandaza bakavuga ko bizigiye ko iyo ngingo yafashwe izosubigwamwo
twose abayuko ibyo 10,000 twara turi ha muri mere basi babigwize kabiri tuzoba turishye ibikijana kuyijana ariko kugira ngo igihugu nacyo gitere imbere abacyo bashobore gutera imbere ibikogwa bikogwe neza tangoranye mugavu uvuye ku 10,000 ugacuja ku 200,000 uriyumvira n'ibyo 10,000 twahora turiha hari ivyo bise recouvrement force duhora dukorera ko abakomiseri bakoresha mu kutwishyuza urumva yuko tutayariha neza twayaronse benshi bayakura mu bindi bintu hirya no hino atavuye ngaha none bice bija ku 200,000 naho urumva ko tuzoba tugize ingorane
bizigiye leta yacu ko ari leta nzeyi kandi leta ngozi rero umubyeyi burya umwana iyo ariko aramukomera amashyi arumva icyo umwana amusaba ebwe twobandanya dukoma amashyi dukomera leta mbyeyi kugira ngo twumvirize na wewe urabona ibibanza turimo ikibanza gipima imetero imwe isantimetero 40 metero ni santimetero 40 wumvirize ayo mafaranga zaba zirishye naho yumva turavye n'ubukene buri mu gihugu abenegihugu dufise bwaca businger isibi
aho rero turazi neza yuko bizohinduka kubera twijije kira none umushikiranganji hamwe n'umukuru w'igihugu na leta yose bagize kimwe natwe tugize imwe ntibishoboka yuko byoshika ku ingingo idahinduka ku buryo n'ibikoko ari bikoko birazi kumviriza abana babyo ngira ngo muhora mubibona iyi nyana itari kironka ni na wayirabije ari bikoko bitagira mutima mwiranda byumvikana rero abafise mutima mutagatifu nabo bokora gute mu gihe abana babo bariko baravuga bati aha turakandamije
bakavuga ko naho byo bananira kuriha ibibanza byoguma ari byabo kuko ari bo bavyiyubakiye leta ngo yabahaye ubutaka bwonye